ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanye mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho inombonesha kure yacu ari no yanyu shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho rwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazi na muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politiki ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido kabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa nga mu gihugu cy'u Burundi aho ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bugeze aho umwanzi ashaka ariko abarundi batari bake bakabona ko impamvu ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bugeze ahantu habicane ari uko igihugu cy'u Burundi kimaze imyaka myinshi kirongowe n'akarwi gato cyane kamaze igihe kitari gito gapfukamye munda abanyagihugu aho bafata itunga ry'igihugu bakarikoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi ibiriko birateza ikibazo gikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi murazi ukuntu muri no minsi hariho ikibazo gikomeye cyane kubera ibura ry'igitoro aho imirimo nka yose ubuzima bw'igihugu bwahagaze kubera ibura ry'igitoro ariko byose bigaturuka nyine ku bintu biriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi biteye isoni cyane aho nyine bafata amafaranga yagakwiye gukora ibikorwa bigifitsi akamaro abanyagihugu bakayashira mu bikorwa byabo bya buri munsi biriko biratera igihombo gikomeye cyane kandi bikaba biriko biratera ingorane zikomeye cyane murazi ko nko muri no minsi hari ikibazo gikomeye cyane ari ikibazo kijanye n'umutekano ari ikibazo kijanye n'ubutunzi akaba ari ibibazo bikomeye cyane biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho nk'ubu ngubu inama shikiranganje ahagaritse ibikorwa bya nkenerwa nka byose kubera ko nyine babona ata amafaranga ari mu kigega cya leta kandi bakabona ko atahandi hantu ashobora guturuka amafaranga akaba ariyo mpamvu inama shikiranganje yafashe umwanzuro ukomeye cyane umwanzuro guhagarika ibikorwa bikomeye cyane byari biteganijwe gukora muri uyu mwaka ikaba yabihagaritse ivuga ko ata amafaranga ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi na makuru nyine tuza kugaruka ko mu idonido rya makuru tukababwira ibikorwa bihambaye cyane byahagaritswe n'inama shikiranganje kubera ko nta amafaranga ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvuga mu gisoda cy'u Burundi aho ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere kuko perezida Evariste Ndayishimiye arabandanya kurungika abasoda muri Congo gupfira mu ntambara badatahura mu gihe nabanze kurwana iyo ntambara batazi ico ivuze bakagaruka mu gihugu cy'u Burundi bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane aho bariko barafungwa atanagahuzu bambaye ibiriko biratera agashavu abasoda ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho intwaro y'agahotoro intwaro ya SNDFD intwaro imaze igihe kitari gito ipfukamye munda abanyagihugu byose nyine nabyo rwebateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru wifuza kuzajya uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi icyo busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo mana fasha Burundi n'abarundi ibikorwa bijanye n'inyubako canke gusanura bitaratangura bigiye gukurwa mu kurutonde rw'ibitegekanijwe kurangurwa no mwaka bishimwe mu bizoshirwe mu bizorangurwa mu mwaka wa 2024 2025 biri mu byo inama idasanzwe y'abashiranganje yemeje ku munsi wa gatatu umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo asigura ko ari mu ntumbero kugabanya igihengeri kiri mu mafaranga leta iriko irakoresha uyu mwaka byose nyine bikaba bije nyuma yaho ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bwifashe nabi cyane ku buryo nyine amafaranga bafisi atakemera ko yatunga igihugu indwi zirenze ebyiri ibintu bibabaje kandi biteye agahinda gakomeye cyane aho wamengo nyine ngo igihugu cy'u Burundi kiri mu ntambara ikomeye cyane mu cegeranyo cyo nama Jerome Niyonzima amenyesha Obaha Arba ndetse na Fonike biteganijwe kurangurwa mu gice cya gatatu na cya kane bizokurwa ku rutonde kiretse imishahara avuga ko ibyo bisata bizobandanya bikoresha amafaranga bifise ku makonti ibindi bizokurwamwo bigashirwa mu mwaka uzana ibyo leta igura bikarihwa mu mafaranga mva makungu ibyo byose nyine bikaba bizakurwamo kubera ko ata amafaranga mva makungu ahari ariko benshi bakabona ko impamvu igihugu cy'u Burundi kiri mu bukene bukabije cyane ari ukubera indongozi ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho harakarwe nyine gato cyane gapfukamye mu nda abanyagihugu gakomoka mu mugambi uri ku butegetsi kamaze imyaka myinshi cyane gakora amakosa akomeye cyane aho itunga ry'igihugu barinyegeza ndetse bakarya ibiturire bikomeye cyane akaba ariyo mpamvu igihugu cy'u Burundi cyama mu bukene bukabije cyane. Iyo nama shikiranganje yategetse ko ibijanye no kugura imodokari za leta bibaye bihagaritswe gishyiretse mu bisata bimwe bimwe nk'igisirikare igipolisi no mu bushiranganje bw'ubutungane. Jerome Niyonzima avugira leta yongera ko iyo nama yasanze ubuhinga bwa none bukwiye kubandanya bukoreshwa kugira hagwize amahera yinjira mu kigega cya leta. Ikindi avuga ni uko hazotsimbatazwa ibijanye no gusuzuma ibyakozwe hamwe n'uburyo bwasohotse kugira ngo bamenye amafaranga leta iriko irakoresha ariko benshi bakabona nyine ko ibingibi bitazigera bishoboka mu gihe igihugu kizaba gitwarwa n'umugambwe ku butegetsi umugambwe CNDD kuko mu mugambwe ku butegetsi harimo akarwi gato cyane kamaze imyaka myinshi gapfukamye mu nda abanyagihugu akaba itunga ry'igihugu barisesagura uko bishakiye nk'uko mukunze kubibona aho abarundi batari bake basigaye bamagana umutambukanyi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline ndayishimiye kubera ibikorwa bigahitse ariko arakora muri no minsi aho biboneka neza ko ariko arasesagura itunga ry'igihugu akoresheje ibikorwa bitandukanye nkaho nyine ari gufata amafaranga y'igihugu akajyana mu ngendo zidashira n'umuryango we wose benshi babona ko ari ugusesagura itunga ry'igihugu kandi akambara imyenda izimbye cyane igura amamiliyoni n'amamiliyoni kandi akayagura mu madolari amadolari yagakwiye kurangura ibindi bintu byakenerwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi benshi bakanavuga ko impamvu igitoro cabuze ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari ukubera ko ishira hamwe ry'umutambukanyi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline ndayishimiye Perezida eje rijejwe kuzana igitoronga mu gihugu cy'u Burundi gishira muri Kongo aho kugira ngo bakizane mu Burundi biriko biratuma igitoro kibura ngaha mu gihugu cy'u Burundi bigatuma ubuzima bwarazimbye ku rugero rwo hejuru abandi batari bake bakaba ariko arasaba perezida Evariste ndayishimiye gutanga imihoho kuko biboneka neza ko yananiwe gutunganya igihugu cy'u Burundi. Tuvuye kuri aya makuru yari kuvugwa mu bisata bijanye n'ubutunzi amakuru yacu tubandarize muri aya makuru ari kuvugwa mu mutekano aho basirikare b'u Burundi bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane kandi bakaba ari kuziterwa na perezida Evariste ndayishimiye wemeye kubadandaza muri Kongo akaba ariko araronka amafaranga menshi cyane nabo nyine bakabandanya kwicirwa ku butaka bwa Kongo aho benshi batari ko barashaka kurwana iyo ntambara bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane bageze mu gihugu cy'amavukiro cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi ninde abanezwe muri ndamukiza 2023 perezida ndayishimiye yarabyinwa n'abasirikare nk'incungu yabo aho yabongera umushahara akagaruza amafaranga yabo bari bamaze imyaka baranyazwe kuva muri munyonyo 2023 amarira ni menshi mu miryango y'abasirikare perezida ndayishimiye yagirizwa ko yagurishije muri Kongo abasoda b'u Burundi mu gihe abasoda b'u Burundi bari bamaze kubona ko ari umubyeyi wabo ariko igitangaje kandi icyanateye abasoda batari bake agahinda no kubona abagurisha muri Kongo akaba bakaba ariko barishwa ku bwinshi mu gihe we ariko arabona amafaranga menshi cyane y'umurengera aho abasoda batari bake bavuga ko aho kugira ngo ajye kubicira muri Kongo yari gupfuma akagumya akabiba amafaranga yahora abiba kugira ngo abarungike nyine kuba kubicira muri Kongo aho nyine bari ko barishwa na M23 ku bwinshi ibiziga bikabiko biratahukanwa mu Burundi ibindi bikaba byaratakaye mu mashamba ya Kongo aho abaryango b'abasoda bari ko baragwa mu ntambara muri Kongo bafise agashavu gakomeye cyane bitigiri bitazwi by'abasoda bafiriye mu mwambaro w'igisirikare cya Kongo. Imiryango myinshi ntigira agakuru kababo hari abasoda bakiyerera mu mashamba ya Kongo. Abarokotse bavuga ko badakeneye gusubira mu ngwano badatahura abarokotse bagataha bashikiye mu busho bukomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho bari ko baraborezwa igufa ku buryo bukomeye cyane aho bapfunzwe atanagahuzu bambaye abasirikare bafashwe mpiri ubu bafise ibibazo bikomeye cyane kuko leta ntacyo iriko irakora kugira ngo igaruze abasoda babo ahubwo ivuga ko ari abasoda batazwi irengero nta kiriko kirakorwa cyo kubabohoza abasirikare benshi bari mu bwoba bwo kurungikwa muri iyo ntambara leta y'u Burundi yibereye mu gacerere ntacyo ivuga kuri ibyo bihe bitoroshye abasoda b'u Burundi bariko baracamo aho benshi bariko baratoroka ku bwinshi bavuga ko kugira ngo bajye gupfira muri Kongo bapfuma bagatoroka n'ubundi bakavuga ko atacyo gisoda cari cibamariye none ninde anezwe bino bibazo by'abasirikare bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane ngaha mu gihugu ca Kongo aho bari guhura n'ingorane zikomeye cyane mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye abandanya kuronka amafaranga menshi cyane umusirikare agiye kuba uwande muri kino gihugu c'u Burundi muri Kongo yikijwa nabo agwanira mu Burundi akurwa gahuzu n'abamujejwe abasirikare baherutse gutahanwa inyuma yo kwanka ukugwana na M23 muri Norukivu bari mu magorwa atagira izina bana basirikare bashitse mu Burundi kuwa gatandatu ku mugoroba ejo haheze baragabanganywe mu makambi atandukanye aho bari ko barahura n'ingorane zikomeye cyane aho bajyanywe mu ikambi ya Muzinda mu Jejuru ndetse na Cibitoki intwazangabo zajanywe mu busho bwa polisi militeri ubujumbura bose bahamwe baba amajana abiri bari ko barahura n'ingorane zikomeye cyane ariko akaba n'abandi baje nyuma nabo bari ko barahura n'ingorane zikomeye cyane bapfunzwe batambaye agahuzo amakuru rwakwe mu ikambi ya Muzinda no mu ikambi ya Mujejuru avuga ingene bano basoda bafashwe nabi cyane uri ku Muzinda yanditse ati amahoro ubu tuvugana ndi mu ikambi ya Muzinda imwe mu makambi yavuye Kongo abavuye Kongo bashikiyemo barahuye nibazo bikomeye cyane ndetse bariko barakubitwa barabambuye impuzu zabo nokuvuga ko ubu bari mwiboko ubu ntaho bariko barasambisha umuntu umwumwe ntanikamambere bafise nibemera ko tubonana nabo kandi barabaciyemo imirwi itatu bamwe bari hano ku Muzinda abandi mujejuru abandi bakeya mu Cibitoki nimudufashe baje ahabona kandi mubwire abarongoye igisirikare ko tabishigikiye ibyo bariko barakorera bagenzi bacu uri mujejuru nawe yanditse ati avuga amajambo ateye ubwoba kandi yerekana nyine ko abasoda b'u Burundi bariko baraca mu bihe bitoroshye bari gucishwamo na perezida Evariste Ndayishimiye bibandanije gusenya igisoda c'u Burundi nagira ndabamenyeshe ko ba basirikare bava muri Kongo hariho abazamwe mu ikambi ya mujejuru abaje hano barafashwe nabi cyane ubu barakuye impuzu abasigaranye utuburo two munsi n'udupira two munsi kubari batwambaye biratubabaza cyane kubona abantu barakuwe umwambaro w'igihugu bajanwa mu mahanga bambaye umwambaro n'ibendera rya Kongo barahemukirwa abatari bake bagwayo none abarokotse bafashwe ukuntu guteye isoni gutya ibi bintu ntituzobyihanganira kandi turashobora guhindura ibintu umwanya n'umwanya mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye ataba afashe ingingo ikiza abasigaye Goma nabo baraganya kandi baravuga ko bahura n'ingorane zikomeye cyane abasirikare batubahutse gutaha kubera gutinya nabo batwandikiye ngene bariko barasubizwa ku rugamba ku ngufu umwe muri bo yanditse ati ndabaramukije cyane murambona mukunda gutabariza abasirikare n'abandi baba bari mu bibazo bitandukanye nanje ndi umwe mu basirikare bari kubona amakuba atandukanye ngaha igoma abasirikare twasanzeyo twarasanzaye turabura umuntu ashobora gufata ingingo ngo tuve aho twugaraniye kuko twarasanzaye bihagije abari bagiriwe amahirwe yo gucika umwansi bakegera muri PC brigadier turi guhura n'ikibazo gikomeye cyane kandi giteye ubwoba aho turiko turahura n'ingorane zikomeye cyane kandi tukaba tubandanywa koherezwa ku rugamba kugira ngo tuce kwicwa na M23 nidutahura ukuntu abasirikare b'abarundi twaje gufasha abafardes ariko bakaba nibo ba mbere batugirira nabi ubuhageze aho uri umusirikare w'umurundi ukaba umututsi bagukubita uturitse no kwijwa ukwijwa kuko batwagiriza ko turi inyenzi za M23 urabye ukuntu turi guhangayika nabo turi gufasha urugamba bagaca baduhinduka biradutangaza kandi bikatubabaza cyane turasaba leta y'u Burundi itwigire ikibazo cacu idukure ino canke bazohore bazana ubyumva abishaka atagahato ariko ndakeka ko atawa wakemera kuza kugwa ino mu gihe abasirikare bari muri batayi ya 78 muri tafuko baguye ku rugamba batatowe ibiziga bakomeretse bose nta numwe twatoye aho hari mu migwano iheruka kuba kugenekerezo ry'umunani ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 turasaba umuntu wese ufise uruhara mu kuturungika muri Kongo akore ibishoboka byose kugira ngo areke kugumya gusenya igisoda cy'u Burundi kuko nibibandanya kutya turashobora kwifatanya n'imitwe yirwaje bigwanisho irwanya leta y'u Burundi kuko bizabiboneka neza ko leta y'igihugu cyacu atagaciro yigeze duha hagataho abasoda bahora mu mugabo za yasi nabo nyine baratahanywe mu gihugu cy'u Burundi aho nyine batashe ku mugaragaro ariko nyine abari muri batayo tafuko bakaba ariko barahura n'ingorane zikomeye cyane kandi bakaba bari nuko barahura baraca mu bihe bitoroshe cyane baraturanafise amakuru ko hari abasoda benshi cyane n'abapolisi bagiye gucungira umukandida ukomeye cyane usanzwe arongoye igihugu cya Kongo Felix Antoine Kisegeti amakuru twaraye turonse aravuga kandi ko hariho kampanyi y'abasirikare iri mu myiyamamazo idasanzwe mu cankuzo kugira barungikwe Kinshasa nyine gukingira perezida Kisekedi biteganijwe ko bazoba bahashitseyo imbere y'amatora yo kwa 20 ukwezi kwa 12 2023 isoko ryacu mu gisirikare rivuga ko abo basirikare bitwa ko bariko bahabwa inyigisho zo kugwanya iterabwoba terroriste kandi ko batorwa mu bahoze bagwana muri CNDD no muri ba exfabo bishikanye muri CNDD FTD chanke bakorana n'iperereza ayo makuru anavuga ko president Shimie na president Kisekedi bobo barabonanye gato mu minsi iheze bakaba baraganiriye ibintu bikomeye cyane akaba ariyo mpamvu nyine president Evariste ndashimiye abandanya kurungika abasoda muri Congo gupfirayo ndetse n'abatashe bakagaruka mu gihugu bakaba ariko barahura n'ingorane zikomeye cyane abategetsi b'u Burundi barakwiye kwitondera rwose ibi bintu biriko birashakikira abasirikare b'u Burundi barokotse mu ntambara ya Congo ubu abasirikare bose batwandikira bavuga ko bagurishijwe bose babandanya bavuga ko batumva iyo ntambara bajamwo iyo guhangana na M23 ico ivuze abasoda bari mu Burundi nabo babayeho batinya ko boshobora gutwarwa muri Kongo umwanya uwari wo wose none bimaze iki kuja mu rugamba utazi ico ugiye kurwanira kandi na leta yawe ikaba iterekana ko uri umusoda by'ukuri aho nyine abafashwe na M23 ubu ngubu leta atacu iriko irakora kugira ngo ibagaruze banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kareka abateguriye wipfuza kuzajya bamahambira bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico busabwa nta kindi ni ugupyanda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije.